7 times champion.
Sensational, Zanaco, Zanaco FC. Hey, Zanaco.
We are Zanaco Anu. Why you mara bungee? We are Zanaco Anu. We are Zanaco Anu. Why you mara bungee? We are Zanaco Anu.
Zanaco FC, timu ya mkube mkuu.